To kawadhi e counties makaluo en joriemb apiko e wang' apaya mawuok Lala kochomo Ruga ne obago ng'anyo e wi chal marach mar wang' apaya no ka giwacho ni gisebedo ka giyudo lal mathoth kaluwore kod rach mar wang' apaya no. MCA makanyo ne okwayo jaod bura ma Homa Bay Town migosi Opondo Kaluma mondo konygi e kongo wang' apaya no.
Vivon Makuchilo, jakom bodaboda mo Homa Bay West Ward. Sama chung' kani, awuoyo Ruga, yo Malala, Olodo, namba Ruga. Nitiere kama osechandowa, karibu higa par, kiwuok namba Ruga kiridori ka gimedhi Ruga skul. Miluongo ni Pandwang'i. Osebedo kochandowa, to wan kaka joriemb apiko. Wan ma e puothwa mwapure. Kendo yorni, ene mokonyowa yorewa mag ng'wech e tijwa mar apiko ka. Wasebedo kwago koko pile ka pile. Kaka inyalo ketnwa kalvat e yoni. Isi kibiri wundowa, kibuge ka indi mararacha, to gima nyalo konya nyaka chieng' onge. Koro nyochunwa kaka jopikipiki, kecha piki ni wakwa momo kata sama wantiere kani. Nitie gari momoko ka, mar tiang'.
An Jack Mbata, awuok South Kanyabala. Wasebedo kwa neno matek e yore mag wuoth, nikech Pandwang'i ka wasegoye koko. Igni moya wapa
duro
to pok nolose ne wakwayo sirikal gi duol mamuol nikech wasebedo kwakwayo wan bende wan jogo ombulu kendo mana kaka jowa mamoko timo wakwayo ni ulosnwa yoni mondo wakal wakaw minewa madhi osiptal Nyamasi oyud kaka Aruga kadhi wayud kaka jowa moko dhi rodi wayud kaka jowa moko dhi ongeng'e chiro yorni osetamore okonyal kalore. Omiyo area MCA winyo wagoni erokamano kuom biro winjo ywak.
An kaka MCA mar the area ywak osibiro na every now and then. Asebedo ka explain gin mayo jo national. To jopiny ok nyal winjo. Koro mae machuna kaka an MCA mondo adonjo fuku na mondo atim matin manyalo geno godo. Adwa na los gabion mondo mi ogen mar kaka kadhini. Kae tamanyo maram taole matin. Koro mudong to waweyo ni jo national mondo otim. Mano e ywak ma wan godo kaka jo vijoni. Kendo adwa kwayo Honorable Opondo Kaluma ni koyie to okam in e gini ni mapiyo kaka nyalore. Kik wahesitate, nikech ko hesitate to gini biro dhi monyama kaka ji biro kalo kae. Mano e kwayo ma jopiny.